3, 2, 1. I'm not afraid of the dark. 3, 2, 1. Three, two, one, go! the ball to lay up the match this time around.
Hey, Redhead,
might want to repay your toys.
Scrambling your own plans, don't you?
3, 2, 1.
Thank you.
3, 2, 1.
Da 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 da